Yes. Yes. Lady wuod ugenya. Iwachone. Lady wuod ugenya. Simba. Simba. The man of place. Would have shamed him since the Jessica would investigate him as hero. Lady wuod ugenya sama makongolo. Gimoro chando mina wendi jao eka unawacho nwe. Lady wuod ugenya sama makongolo. Gimoro chando mina wendi jao eka unawacho nwe. Lady wuod ugenya.